Nyoula, nyoula, akamataka, kambele makanika vele mataka, mwoyo golela vya benko kanika, ya. Olewa Mr. Jemdak ya fake and subscribe, playstyle, you know what it is. Aya boss, kama vampiro mukisa.